chita pamwe wadi bayawe geliwe bakakula basulile eto naine winne chali bale mbona fe wachabe chabe bale mbona fe nge chisoso kuluse lwenu lesa mwanji mya
deti
tata na totela
tine lelo na shirikisha huyu lesa ena basulwa
evo ena chindamika kuluse lwakwe leso mwine lesa chine muliva luse dadi kwena muliva maka. Ebe samu kuchindama na wantu wonse wala papa ibu kisheni pali David uyo halika chema wampanga lelo lesa ulimusumbwile paka aisabe fumu na iwe mayo na wetata weulese kwa pali lelo ishita yobe ileisa ilo wonse bakala tamba lolela fe iwe lolela fe ishita yobe ileisa lolela fe iwe lolela fe ipalo yobe nileisa mayo.